Hey, 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 beat, remix, kutoka kwa kwa AY, nami nasema. Nataka nitoke ili niwe naye nje kushangwe. Nataka nitoke ili niwe naye milele. Nami nasema
butterflies na kumbe ndio zilivyo na thamani ya Tanzania ono
sick like a star amenijia na wishi niwe pembeni tukirai.